watch first.
Yo, baby, I agree.
yɛde mpaebɔ bɛhyɛ dwumadie no ase tete hɔ a sɛ wodɔ afuo na onyankoropɔn dwede apɔnkwaa ne nhumu a afuo no woyɛ bɛn a ɛwu nnɔbaeɛ no ɛmaa da ɛba koro a aborokyɛmpɛm na na yɛfrɛ no bi sɛ awukuo ɛbɔ afuo na ɛsiane sɛ yɛmpɛ awukuo nti yɛde dwe apɔnkwaa me yɛbɛserɛ ne nhyira asuo na sɛ ɛnya gu dwumadie gu die a yɛaka no nyinaa ɛbɛyɛ twɔɔ wɔ saa berɛ mu yɛfrɛ sɛ yɛnnua kuma ɔbɔma kranten ɔwɔ ha kranten dɔntɛne ɔmfa nkyiamu yi ɛnhyɛ twede apɔnkwa me nsa
yɛakyɛyi sɛ yɛti ase na yɛmɔ ɔmpɛ yɛnyankopɔn twede ampɔ adwumere yɛda wɔ se wo a wode yɛnhyia ɛyɛ wahoɔden na wadɔm ne yɛnyansa ne yɛtumi yɛde anuonyam ma wo berɛ a yɛhyia so yɛgyaa adeɛ nyinaa de ma wo mpaebɔ ne sɛ bɛfa adeɛ nyinaa de mu na adeɛ nyinaa wie mu di a yɛde anuonyam ne ne de ama wo wurade din yɛnim sɛ wobɛyɛ wo yesu din mu yɛabɔ mpaeɛ amen
ma yɛnuano a ɔde hyia no din kɔ nkopɔn twede apɔnkwa me anim no yɛ baabi a adwiri ɛsiane sɛ ɔdasane nam a anyɛ hwee a ɔkuta biribi baako anaa mmienu nti ɔtena ase a ɔpɛ ne toberɛ yie nti no yɛbɛserɛ sɛ owura DJ fa nnwom baako gyegye yɛn tataa berɛ a yɛkorakora yɛn ho na yɛatena ase yie yo baby a yɛ dwiri no nkaebɔ kakra a ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛnnua afram ɛwɔ nkra so nko a ɛwɔ sukuu kunini a yɛyɛ no wɔ suma no ɛho asɛm nti ɛduru hɔ a yɛbɛfrɛ no na baabi a akɔduru no ɔde saa nkaebɔ no so abɛbɔ yɛn yo baabi a firi nananom atena ase amammerɛ kwan so no sɛ nananom tena ase saa a yɛma wɔ apaaba na amammerɛ taa yera ntam wɔ amanɔne nti yɛbɛserɛ sɛ obiaa ma ɔde yɛn sɛ sɛ akwadaa te wo nkyɛn a sɔ ne nsa na ɔnhwɛ kwan a sɛ yɛkɔ abɛwia ase a yɛfa ɛkyia mpanimfoɔ sɛ ɔde ne bɛnkum ɛɛkyia a ka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ saa wonyɛ buroni wonyɛ buroni koraa woyɛ tum nti kyia sɛdeɛ mpanimfoɔ ɛkyia nti saa kwan yi so no yɛsrɛ sɛ santen anim akyi na yɛma nananom akɔ aba As a matter of culture, we're going to greet the way when you go to gathering in Africa or in any part of your community back home, how you should greet the elderly. I therefore ask that all the kids will follow whoever is grown up closer to you. As I'm marching towards Nanana, everybody follow me. We're going to greet Nanana. We never use the left hand. Never ever use the left hand to greet. So you all have to observe. So I ask that we all follow. Yeah. I see somebody waving me with the left. Yo, America, so you're a channel, no, mema, no, you're the kind of man who needs you. And yet, and the American Sono, who put an animal for 20 young answer. You must help him, support the woman, Yachian and Anno. And he made a Yachian man and Anno to say. And in the name of Puma, the best friend of Pine, and some pine woman with Yachian and Anno, who be a helper, Yapasu, you are China, one for you. mebo nananom etin na mesre se obia amo mo dia nyaso esan se o kanana eye general title sana buni ebe kanu obia owo o papa ana o mama no oye wonana ena ye wo penia ye dino esi akonwa so Omani na ona na no. Enti se wadi afi anase ye wo brush ye funwa. Ye dena ye peni no de nana ele de frere no. Nemo se ni pano ele o peni dia e wo so ti bo ni. Ti busa se nana ye frere se nya nana hwan. Sa na ye busa nana hwan. Nemo se o kasa be hwe nana ebi a kwame na ye peja ya e beka se o ni fie ana o ti yankes ana o ti bros e ti be bi a entry no mi yi nananom atre nananom we di e ni di mwa mwa mabofra kwame adani ya peja ya apra apra wana na mi jina o maine ni na mwenye mwa chile sebe ya mwachina I'm not proud to be Uncle Cassay. Me who Nana, Nana, a ye, Nana, a ye, a ye, a ye, when another one will do. You, if you are seeing with Minifa, Minifa, so no, yet your penny. Ah, your friend Adani, Adani, a question. Comfort Dano, no, 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 Adani. When you are going to be a born Kwame born, or man of what an Adani, a soft like the Tidana on the walk beneath a harrow. Nana Dani said, a woman who took a crab, or my baby, your father said, well, but you are who teach the Yassi, Adani, or no. And you would not want to hear. Yemi apeni adale ono yo yena na otua soro nana aria kuku debi nana teji bare mamono nana kuku debi disintesia komba mpara sufreno disichirama se Operation Pimna, because of this gentleman. And we are men, yet you put your sink as you had one. Nakarin or Nanka, yet you put the same port. And you have been to see the man. Nana, Aria, who could have been? Ah, your friend said, Nana Tachi. I will be a new pet. And you would be an Indian and would deem a set. Hey, I prefer the other book, my identity in freebie also. Ah, who might a child, who must see an old, I am clear in the sound, also who crew. Yo, Nana Aria could have been no or no name Suma. O my minina, Abusa Hene. Enti, Oyenana, Oyen, the natural Kumia. The cassette trip Kumia for one or Kamwa letters a woman who would say a hideous sonor or Kamwa movie, smart traditional cancer. Yes, I'm fat, some book, Bako and Kam. Yo, Yenana. Or the honor, and yet, young Nana, or yet, Suma traditional cancer, when you for the battle. Or no, and I said, what to say, Suma. yɛ kana ne yasam wuhyia no abɔnten a zuma ɔman no mu akyerɛnkonnwafoɔ atwotwo wura yɛ wɔ nimdeɛ ahwɛ wɔ ma a yɛka no ka ho bi mobɛfa nsɛmmoɔ ɛhyia no kwan nana kofi asu
No, I'm not going to do it.
And you don't care. You may be sitting more fast than you're different.
I'm gonna go to the bathroom.